tlanna metseng a tshedile motswedi o montle gone Jesu o re letile o re amogela re tlanna metseng a tshedile
Tshedileng wa botshelo.